dukora n'ijwera cyane cyane na evenema ikategurwa mu gihugu cy'u Burundi ariko akaba ari gikogwa gikora ku isi yose cyane cyane kuri Afrika ni muri iyo ntumbero rero nk'abamenyesha makuru murazi ko itangaza makuru ni rya kabiri ku isi yose iyo ugomba kuvuga ikintu gishikira abantu benshi cyane mu mwanya muto dukoresha itangaza makuru ni deuxième puissance mondiale iyo atari itangaza makuru hari ibintu bimwe bimwe bitamenyekana hari n'ibintu bipfa ni muri iyo ntumbero ko twipfuza ko igikorwa twateguye cyangwa ishengero ryateguye twipfuza ko gishika kure kandi kikagera ku isi yose tubyifashisha tukabakoresha kugira ngo namwe mushishikare kugira icyo mwunganiye muri uyu mugambi Imana yashize mu bakozi bayo kugira ngo ivuga butumwa rishishikare gushika kure rero muravuga ati mbega iyo vene macanga icyo gikogwa nikiye nkuko muriko murabibona murabona ko bisanzwe byanditse ngaho inyuma ni gikorane citiriwe ingo n'imiryango bya Afrika haguruka rero igikorane ingo n'imiryango bya Afrika haguruka gisanzwe gitegurwa n'ishengero ryo kwihana no kwezwa ngo habe ikanguro mu isi biciye mu mwungere Imana yahaye igereko igerekwa Imana yari impaye muri 2017 niho Imana yashamwe igerekwa ryo guhagurutsa ingo n'imiryango bya Afrika pana mu Burundi gusa cyane ku isi gusa ariko ingo n'imiryango bya Afrika bihaguruke kuko ari impamvu ingo n'imiryango bya Afrika tugomba kubihagurutsa kuko arantu twifuza gushika igerekwa rero Imana imaze kurimpa ntabwo byari byoroshye kuko suri nyuma gato niho twa tugitangura ministere niho twa tugitangura ishengero urishengero mwumva niho twa tukiritangura kumva rero Imana kiduhamagara gukora ico gikogwa tugakangurira amahanga ni ibintu bitoroshye byasaba ko tubanza kwiyumvira byasaba ko tubanza mbere no kugira ubwoba ariko ko Imana ibiri kumwe n'umuntu Imana ihamagaye umuntu cyangwa ikamuhigerekwa ibifise n'impamvu kandi imuhereza imbaraga n'inkomezi byo gushobora kumushigikira kugira ngo asheke ku ntego y'Imana cyangwa ku ntego Imana yipfuza niho rero twagerageza ndakorana nabo twari kumwe icyo gihe numvira ijwi ry'Imana ndababwira icyo Imana ashize ku mutima wanje nabo nyine baragira ubwoba ariko ndababwira ati muhumure iyi Imana itangwa igikorwa iragisozera niho rero muri 2019 icyo gikorane citiriwe ingo n'imiryango vya Afrika haguruka cyatangura icyo gihe twagikoreye ku mugaragaro ariko cahereye n'ishengero ariko twari tuyoboye 2022 kiraba 2021 kiraba aho 2021 nticabereye mu ishengero cyaciye kibera ku kibuga cya Itesse Kamenge aho hitabwe n'abantu isinzi by'ukuri ndabona ko uwo mugambi cyanice igerekwa Imana asize muri jewe ari Imana ntashidikanya nawe yatanguye kunyereka ko ko bikenewe kandi ari ibintu bikomeye cyane Pulosan mu byagakiza Afrika igomba gufata irya mbere kugira ngo tugaragaze Kristo by'ukuri yabambwe agapfa akazu kumusugira gatatu ko Afrika ari twe Berson pana Berson uko twavize muri histoire Berson de l'humanité ariko Berson de l'humanité spirituelle nta kindi Imana yipfuza Imana ikeneye gutegura ingo n'imiryango vya Afrika kugira ngo babe miriye yo gutanga iki ubuhungiro ku mitima irushe imitima ibabaye n'iyimenetse abaje bababaye abaje bashonje abaje baremerewe abaje barondera kwicwa n'abaje arabakene kugira ngo dushobore kubakira tubahindure tubagire ibintu cyane tubagira abantu babushitse abantu bakomeye kugira ngo umugambi w'Imana Imana yifuza kurema umuntu Adamu afise ububasha n'uburenganzira bwo guhindura ikintu cyose kikaba cyiza twongeye dufashe imana mu gushikana icyifuzo cyayo kuri isi nuko rero ingo n'imiryango vya Afrika imana yabishize muri twebwe kugira ngo dufashe Afrika dufashe ingo n'imiryango guhaguruka twitegure kugira ngo ejo dufate iya mbere kongera kugaragaza icyo Kristo yasize muri twebwe cyangwa umugambi w'Imana uri muri mu buzima bw'Imana ndangiriza kuri aka kantu ndababwira ngo uyu munsi isaha y'Imana urushinge rw'isaha y'Imana ruri turu never ruhagaze ruraba ku ngo n'imiryango byande bya Afrika ruhagaze kuri Afrika ruratumbereye kuri Afrika rwango harageze ko muhaguruka mwitwaze inkoni yiki y'Imana mubwire abari kwa Farawo mubwire abari mu bunyago mubwire abantu bafashwe nk'inyago atari bariko barakwitwa uyu munsi bari mu gahahazo kwikari kigero cyo kwambuka bakaba mu kwidegembya bakaba mu bihe by'amasezerano Imana yabateguriye.